kayandi enkwela yandi emwe ona ishiba emwe uwandi emaka yandi enkwela yandi emwe ona ishiba ubukumbi nganyo bwa mupashi loluse lwakwe fingabane fue ilelo Kambiga mogu fipanch Mewa lubulwa Nogu totela Pabusuma Waba mupashi Nasangu mwe Nasangu luse Nasangu bumi Mulu yule sanazu Kamo shase ebu miwandi
Ebu miwandi
Ebu miwandi
Ema kayandi
Ema kayandi
Chumo chandi
Ekafye
Emwe ona ishiba
Lesa ebu miwandi
Ebu miwandi
Emakayandi
Emakayandi Chumo chandi
Ekahe
Emwe ona ishiba
Napoye chinso chandi Kuli imwe vamushilo Natila muli vamushilo Muli vamushilo Uyayaya pe Muliba mushilo Muliba mushilo Muliba mushilo Bamushilo Bamushilo Ichukuku chenu Noluselwenu Fitu bake Yosefiel Yosefiel Pantsu swabangeluba Yilibalula nokubonsa Tapale vyo twaba ugwabula iwe bamupashi We meishi ya muumini we mule mfwe usumani we Tutapirishe, tutapirishe Tatwa kabose na karya
Hebu miwandi He makayandi He chubutandi He mweo na ishiba
Na ponenwa, na mafia Na masanswa ya pusana pusana Enkonto andi yesu Echubo chandi yesu
Enkosho Kulibo sabari na mafia
Eluselu andi yesu Emumibu andi yesu Enkonto andi Ekachema musuma
Chubo chandi emwe ona ishiba Emu miwandi emakayandi Chubo chandi emwe ona ishiba
Natata kubukote atile Wana vandi ikale ni mieveko Pano chalo twa ikala Pave ishila shibidi Imo ya kumusenda Yesu No kumuwesha pa musalaba Mukupitila mumichitile yenu nemiendele yenu Lelo kwa venshile ya chividi imoneke yakosa kumenso ya bantu lelo kumpela yaiko wabo bunonji bwape munese kwa pali lelo mairo ukasekelela na iwe na bangeli kumulu muyaya yape
hebu miwandi hema kayandi echumo chandi hemwe ona ishiba hebu miwandi hema kayandi echumo chandi hemwe ona ishiba.